banyakubaha mwese mu byagiye ngaha umumwe wese mu cyubahiro ciwe tugire Kristo tugire Kristo uno munsi twiyumviye ko twokorana iyi nama tukayikorana mu ntumbero yo kumva ibintu kumwe kumva ibintu bimwe ibintu kumwe kubera iki kuvaho wararongoye komebu ademisioneye atangiye imihoho Sheikh Jandi hanyuma wari cegera ciwe agafata interima munyuma ikahavihera hatagiye hinzego munyuma ubushikiranganje bugashiraho ugwego rwari bwise transition kugira gutegura amatora twagumye tubona ibintu bitagenda neza muri komunote islamiki twararonsa makete menshi cyane aguma yandikwa n'ubu turafite izindi hariho n'izanditswe ejo mugabo nk'abahagarariye intwaro tuba tujejwe gukurikirana uko amashengero n'amadini akora twarabonye ko hari ikibazo muri komunote islamiki kandi namwe murakitse hari ikibazo tubonye ko icyo kibazo gihari rero twe ntitwinjira mu mashengero uko twagwa twe turaba yuko atabishobora guhungabanya amahoro n'umutekano mu biriko birakorwa mu ishengero mugabo twarabonye by'ukuri ko na komunite islamike ibyo bari mu ndo munsi bibandanije ibyo dushobora gusanga amaro n'umutekano byahungabanye dushaka tuvuga tuti reka dukoranye rero mwebwe mukuri yabandi naho nzi neza yuko hari abavuga ngo uko mwicaye nga ko hari abato abatategerezwa kwicara nga ngo baravye ngo amategeko twebwire mu bushikiranganje amategeko nibyo leta mbye yubakiye ku mategeko mugabo ndazi ko ariho nabaje tutari twabatumi mugabo twavuze tuti twe utatumuwe nitumwirukane umwe wese asohora ibyiyumviro umwe wese asohora ibyiyumviro byiwe abizana bishire ngaha ku meza hama bishobore kubaka komunote islamiki icyo tutifuza kumva ni twifuza kubaka komunote islamiki twubaka imiryango yacu twubaka inda zacu icyo ntacyo dushobora gusubira kumva mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ntidushaka gusubira kumva komunote islamike yubatswe ikubakirwa ku bantu uburongozi bwa komunote islamike akaba ariyo umuntu avuga ngo niba arongora komebu mugabo ayirongora hari uri inyuma y'iwayirongora ibyo ntabyo dushaka dushaka ko mu bushikiranganje amashengero n'amadini arongorwa atayinjirase n'imwe irimwo tugira umwentero kitere hagize ikiba kiba cyiza kiba kibi tubaza tujya cyagenze gute abe responsable kiramutse kinashika ko gishobora kumutwara kikamufunga kimufunge mugabo ntaze ntagira uza kutubwira mu nyuma ngo yanga mugabo siko nabibona ngo nabibwiwe na kanaka ika dushaka ko umuntu wese aba responsable mu byari karakora nimbe mwarumvise inyigisho nyine cyo amukuru y'igihugu cyacu cy'u Burundi yakoze avuga ati ibisata bya leta abantu bari babigize ibisata by'iwabo umuntu wamugize umushikiranganje bakamugira umuyobozi yacabona ko ahari wiwe gusa acaza akatisha uko ashatse uno munsi rero akavuga ati umuntu nimba ari userukira leta mu gisata iki canke kiriya by'ukuri aserukire leta hanyuma yuzuriza abenegihugu tuvuga tuti rero no mu mashengero naho ubuje aserukira ishengero nariserukire by'ukuri kandi biba byose bije ku gahanga kiwe kandi aba ari umuntu yiyumvamo n'ishengero apana bwo guhomekera ko abanyeshengero abo niba ashobora kutuzanira karambaraye ariko imbere yuko mbandanya nagira nkengurukire cyane la communauté islamique muri rusangi kuko ndazi ko haciyemo ibihuhusi byinshi haciyemo abashatse gukoresha abana bari bafite iby'iwabo inyungu zabo ariko bararondera nagira ndabakengurukire cyane kubera yuko mwahagaze rugabo abo bantu mubima matwi kandi nta gitangaza kirimwo kuko muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi turazi icarico na communauté islamique tukizi kuva kukwikukira ku Burundi tukizi kuva gwa gasore aharanira ntayo yukwikukira turazi uruhara na communauté islamique yagize cyane kugira gwa gasora shike kuri independence nibo bamubaye hafi nacantangaje rero yuko mwimya matwa abacanke baruya basesa nkuyoze bashaka kuba kwegera mu midurumbanyo hagati ya leta na communauté ijero ndabashimiye ko cyane kandi ndabasaba yuko ubu butumwa mu bushikiriza aba islamu bose aho bari kandi ubwo buvuye ku mutima nkongera nkabahamagarira kandi n'umuryango w'abayisilamu mu Burundi murazi ku minsi yose n'imiryango twese dufite imiryango mu miryango hamaye hari ibibazo mugabo ibibazo byadutse mu miryango igikomeye suko ibibazo biba igikomeye nuko mu muryango babiye hagurukira bakabitorera inyishu mu nama n'ingingo ivyo rero nibaza yuko ko twese twicaye hamwe tukaba turi kumwe twese ibibazo byabaye hari byose birashobora gutora inyishu umwanya n'umwanya ikibazo gikomeye nuko abantu babimira kicara hamwe ariko nkasaba nti ko twicaye hamwe rero turengere inyungu zacu ndabasabe ko twicaye ngaho uno munsi turi isororezo turi ku gasozi karekare tubona igisagara cyose inyungu zacu tuzirengere kandi hatuhicare nk'abarundi umuntu yajya aserukira amashyirahamwe afasha ari muri Arabie Saoudite ari muri za Qatar yaje abone inyungu zivuye mu bihugu by'Abarabu uwo nimbe yari yabyinjiranye asubira asohoka ajya ku mwango abisige hanze acagaruka mu Burundi kuko hamaze kujya mu izo nyungu z'abandi bantu nta nyishu dushobora gutora ku kibazo cy'umuryango w'abayisilamu kuko n'ubukira umuryango tuvuse mu Burundi niho tuvuga ati umuryango wa Kanaka none ari umuryango muri Arabie Saoudite iryo jambo umuryango muri Arabie Saoudite ririyo mari guca mwita bijya bita muri Arabie Saoudite mugabo ngaha mu Burundi mwiyise umuryango w'abayisilamu mu Burundi kubera iki ugumara umuryango w'abayisilamu mu Burundi umuryango w'abayisilamu mu Burundi kubera yuko ufise imico na karanga k'abarundi ugira ko nico gituma mvuga nti rero twicare ngaha rero nk'abarundi twicare kuri ya mico na karanga y'abarundi kandi twese tuzi yuko uburongozi bwose buva ku Mana ntagira ubyipanga ko ngo ndiko ndapanga ngo mpanguku ngo ukana kamuntu menga niwe ushikirwana ngo rekana mugeze inyuma hariya ngo hamwe nange ndashobora gushikirwa buva ku Mana ubukweze ku nguvu satani gacamwo imana yaturemye ibutanga urashobora kubushika ku mugoroba gacugira gisida cyane ni mujushi ri kurogo gacugwa hasi gacupfa kubera kuba wabwiki ndabasabe rero dushira imbere inyungu z'umuyisilamu mutoyi uriya umucanguzo umucanguzo hariya kumupaka na Tanzania nitwirabe twebwe kubera ko twize Korani twize kora tuzi kuyivuga neza turaburiya wahariya mucanguzo urya afise kwa kwemera kwiwe abariwe tubaba tumaze kumuraba rero tumutunganirize tumukire umurongozi hamara tujye turondera tubirondere mu nyuma mugabo tuzi ko ari uburongozi wa muislamu mutoyi yemera kandi uburongozi umwuzuriza icyo nige dukoranye no muzi nabatumye ko rero kugira duhana hani byiyumviro kugira turabe ukuntu iki kibazo kiriko kibacamo imigwi kandi muri mwe imigwi itari mike nicyo gituma nabashimiye cyane uko kimaze kubacamo imigwi itari mike mugabo mwagumye kurya ragijya kwa gasore nibyo mwagumye ko kuko nandi ho iyo mutaguma kurya ragijya kwa gasore mwamaze gutangira gukubita ibifunze nibyo gushimirwa cyane kandi rigaragi muzorigumeko baso ukuru baramaze bati agashitsi ka kera gakomeza umuriro akomukagumeko nifuza rero yuko tuva ngaha dutoye inyishu ukuntu la komebu ishobora kuronka uburongozi abandi bashoboza kuvuga mu mushikiranganyi watangiye kwivuguruza siniko ndivuguruza hari hawe nayo transition ndaba umwaka umwe bari ngaho yaranze abarundi ngo rero dufise iyo byanze nituvuga ko byanze tuguma twikwega ko tukwega kandi byanze jire nk'umupolisi nsanzwe ngira mankete nakora amadosi narabonye ko byanze mbwo byarabananiye kubambira ko byanze uno musiri ufite amabaga ingaha mwese muri kumwe nabo nyine dutore inyishu byaranze cyaranze